Wanana fino fofo fe akisa bata wanana ba balla hole linna mo shangana ke khalla ka